product therapy yenu naona ni poa, naona ni durable and it is affordable. Naona kuna muhimu juu it is washable. Naona ni mzuri kwa watoto juu hata wakichesachesa huko ni unayasayosha tena ingare. Ujumbe na waomba waendelee kutengeneza bidhaa mingi kwa wateja wanaohitaji wote.